eligama lethi Kings ayilogama lamafokofoko. Xa ndibhekabheka apha ndibona amadoda aphuma kwimizi ehlukahlukeneyo, kodwa xa silapha siyinto enye madoda.